Tumeshinda vita, vibaraka wake wanalia
wanalia
tumeshinda tumeshinda vita tumeshinda Yesu kwa mando wa vita katushindia shetani na vibaraka.